dying for, worth killing for, worth going to hell for.
Napenda kula na watoto yatima, kufurahi na watoto yatima. Kwa hiyo jana nimefurahi na watoto yatima, leo nafurahi na mashabiki zangu. Leo ni wao kwa nani?